lifikile ixesha masosha. We are unapologetic. Siyangena masosha, siyangena. Akunjalo ke masosha, sesizawungena ngaphambi kokuba ke sicele utata upresident uSibisi azawusichazela banzi ngemboni. Ndicela imbongi isondele ibhodle masosha. Masiphi izandla, masiphi izandla.
Ula kwethini kabawo khawuzen. Ula kwethini kabawo khawu. Nazo kwethini kabawo khawu. Khawukule kwethini. Kula kwethini kabawo khawuze. Nazo kwethini kabawo kam. Khawukule kwethini. Kula kwethini kabawo khawuze. Nazo kwethini kabawo. Titi kaukule kwetini, kula kwetini kabawo kauze. Ibambe Afrika. Afrika makuzole kuthi cwaka nasebukhweni bezinja kuba madodi fikile imini ebikade ixelwa kuba madodi ikade ibikwa umhlaba wobawo owathatyathwa ngemfakadolo umhlaba wobawo owathatyathwa ngegazi umhlaba wobawo madoda masivume ngamxhalo omnye sisithi uyabuya ndive ngomlambi incuba usithi amaqobokazana ngalale ndleleni kusube kunyembelekile wathi umlambi inciba singathwala izandla entloko ngumphanga Oko yayikukuwa kwamadoda orhadebe. Oko madoda yayikukuwa kwemboni. Yasi sithonga seqala, yasi sithonga sesibili, nasi sithonga sesithathu. Zenithi nithi phakathi kwamadoda Zenivume nam ndisithi phakathi kohodoshe inyosi. Ingonyama kwintaba zaseAfrika kunyana wesizwe kumaxhalanga ndidleni lidini lenkululeko ngumxhaki wavusa abantwana beAfrika ebuthongweni kurukuku 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 asikakhululeki Ditekuni zenithi phakathi kwamamenemene lani nene phakathi kodoshe nansi nyosi ingonyama kwintaba zeAfrika kunyana wesizwe kumaxhalanga ndidleli lidini lenkululeko kumxhaki wakuvusa abantwana beAfrika ebuthongweni kurukuku asikakhululeki Gumtako mnyamo ngeva sepa. Kupungane ngumthi mkulu ngumashwabada. Esi sizwe besinyemba ngamasiko nezithethe. ayisizwe besithuka bafika singama Afrika singabantwana bentaba sinyuke entabeni sivuma ingoma simana ukucula simana unqisa suka bafika bagxeka inkolo yakho wethu singama Afrika isithonga sokuqala saza ngononqawuse isithonga sesibini babulala inkokheli zethu baba bagqibile saphakama isithonga sesithathu ebekalo kumadoda ndiyavuseleleka ndikhumbule ekhaya eAfrika kumzogobisa imiqolo kokhokho bethu iyoko yoko elinje ngenxa yezandla zenu imidaka kowethu isithebe sidala samaqhaji namaqhajikazi inkaba endala phakathi kwezaqhaga nentsengwanekazi sibabonile orhadebe udongadala bemdiliza udizadala bemkhwahlaza thambodala bemqongqotha yathatha le ndoda madlakadlaka kowayo kuba le ntulo isizwe inemboni ukuze isizwe sibheke phambili sakhangela imboni mawaxama gusha amagqirha sekhaya sithi makube njalo ewo madoda siyavuma sisithi hamba rhadebe khokhela indlela yakho eAfrika bayakwazi ngcosi yakho wethu unyathela ngapha nangapha kuba uthunyiwe hayi kaloku madoda na ungathethi bathi nqolo nanqolo kaloku ilandela luthuli lwayo hamba ndoda seAfrika amanxeba akho angaphambili ikroti liyandandazela lihlala amadade edade edameni edala idadoloji ewe kaloku madoda bathumbe ngomntu yawacima amalahle kodwa phakama Afrika nobufile phakama Afrika vuthulula phakama mzi wokhokho phakama mzi wobawo iyabuya Afrika iyabuya singqina ngamxhalomnye sikhala sisithi thina sizwe sikhalela izwele lathathwa kuthi lathathwa lathathwa kama Mabawuye kumhla Mabawuye ke khathebe Mabawuyeke sifuna ubuyele ekhaya kumhlaba Mabawuyeke Mabawuyeke umhlaba wokhokho sibuyele ekhaya eAfrika sizalelane sithandane simanyane ewe kaloku tata thathi intambo zezakho unandlebe njula etyala sithi camagu ngwevu asekhaya hamba ke ngwevu qhemfeza ndandazela iindlela zezakho hamba Afrika buya mzoko wethu zithande zingce si singama Afrika
yabulela kakhulu kuakhona bodlinqaka ngenene masosha uyibhodlile wathi akanothula wachukumiseka naye incakancaka yengcambu wathi angeke ndithule ukuhle kangaka namhlanje masimqhubeleni izandla njengoko sisazi ke ukuthi ikhaya lethu